hiring kari wa 48 hours nongonoko lokutisela ka tamintiro kusui na wena kona kwala ka SABC 2 vitora mina itintswalo ni khansela ko mhlayisekile nasona miti nyike nkarhi wa kwa mihlangana na hina eka sukura na montha namta ita eka ngunere efobeni elimpopo inota hlangana ba jonzi vambiri lavange bona ba rhandza ntirho wa maplanga kambe kuna swo tala leswi vanga tsakelaka ku swi dyondza intirho wilo ni vulavula ka hi wona languta leswi.
Wood machining has acquired great importance in recent years due to the short supply of wood and increasing environmental awareness amongst users and manufacturers. Wood machining techniques that are in use stress on the maximum utilization of wooden logs and help in reducing wastage. Wood machinist is the carrier of the day.
Maplanga ikule ekhaya ya bona kambe loko swi ta eka michini kumbe vanhu lava tirhisaka michini a hina vutivi byo tala a hi toneni ku vadyondzi van'wanyana va tiva ku fika kwini ntirho lowu wa ti wood machinist.
Wangani bzela ntirho wa ti wood machinist iyini?
Wood machine ke motho a shoma o khatha maplanga ka di PC.
Ke motho loro o bereka ka gari khonyi o gaba o di fefa lu di ya o ready be sharp o ready khono u utilize wa botsa.
Ntirho lowu fanela munhu wa njani?
Motho ya khona u shoma ka matso.
O tshwanje o be loro u focused. Okay. Then utsibe di measurements sa ba lori you can make mistakes cause wa bona ido di already lori be difficult at some instance.
Buya lo wona, u bona nga ku tsamsekile.
Maybe got that 5000 nyana so.
It's not that much, but let's say an interval of about 5000 and upwards there.
I've loved Lady Jones of schooling. Mona anga hlawula ti ku ba angena eka ntiro lo.
Basically pure mathematics and physical sciences.
Obviously utshwanjeri ya science or rebe wood machinist.
Kuya mahlweni u dyondzela ntirho lowu munhu a nga dyondzela kwi?
O kari a wu na yunivhesiti ya wona mara o ka khampani ya mobadi ya maplanga o ka khona u khumana liya o ka khona u va e wood machinist.
FET colleges because mostly what we need is skills.
A hi vulavula hi timhaka ta ku thoriwa munhu a nga thoriwa kwi?
Basically manufacturing companies ti di manufacturer products ya wood
or maybe like a place where they manufacture woods or and turn paper wood into paper.
Loko langutile ntirho lowu u nga wu kota?
Yes, ka gore ke a rata go shoma ka matso aka and maths le physics ke tsone ke lelo tse ke lo reng ke a di dia mo sekolone.
Ke rata go dila le di calculations, so basically I fit in that field because there's mathematics in it.
A wood machinist, also known as a timber machinist, cuts and prepares wood for sale. Finished products may be sold to builders' merchants, home improvement stores, or used by the furniture making and construction industries. Common items that a wood machinist prepares from the raw materials of timber include frames for doors and windows, floorboards, and staircases. To kickstart your career in this field, you should be 16 years old with a grade 8 certificate. Recommended subjects are engineering and technology, not forgetting mathematics. You can also enroll for a diploma in furniture production, that is a 2 years full-time course for matriculants, or a certificate in furniture production, and that is a 3 months course for employees already in the industry. Timber machinists need to have knowledge of the saw milling process, knowledge of timber characteristics, sizes and quality, knowledge of safety procedures in the wood processing plant, and the ability to operate computer-controlled machines. Wood machinists work in workshops, factories and timber processing plants. Conditions may be hot, noisy, dusty and potentially dangerous. Therefore, safety regulations must be followed at all times. With enough experience, you can open your own business.
Bajonsi lavanga tsakisiwa hi ntirho wo endla swo sasaseka hi maplanga i va le xikolweni xa le henhla xa le Fobeni eLimpopo a hi ngheneni hi vulavurisana na vona.
Mina hi vito ni Rulani wa ka Machava, ni endla tidyondzo ta mina xikolweni xa le henhla xa Fobeni, ni tshama a Fobeni Village. Xilo xin'wana na xin'wana loko ni xi endla ni xi endla hi ku titshemba na hi rirhandzu, and a ni pfumeli ku ri munhu a ni byela ku xirho ni nge koti ku xi endla hi ku ri na titshemba, ni munhu wa ku titshemba. Ti-strong points ta mina i ku vulavula ngopfu i debate ka xikahle xilo lexi ni nga xi endla kusukela na ha ri ntsongo exikolweni. Weak points ta mina ani munhu wa ku vekelela ngopfu ani munhu wa ku va na patient loko xilo xi teka nkarhi wo leha ni munhu wa ku lan'wa xihatla ti-subjects leti ni ti endlaka ni endla maths ni endla agricultural science ni endla life sciences ni endla geography dream career ya mina ku ti vona ni ri a wood or a timber machinist
mina laka ku maitemogelo mulatani ke dira grade double sometee mo sekolong sa Proven High School ke dula Thapane Village ke na motho o rata go bolela le batho thuto ke ntho ya mathomo mo bophelong jaka weak point yaka ke gore ke fela pelo speed ge motho a nroga di-subject ke di ratago ke rata maths agriculture physics le life sciences dream career yaka ke go ba a timber or wood machinist
maitena relane nam amkele ka 48 hours mpoke namnan pokile sibari mila vako vati wood machinist impela ai erin sungula hi wena maite ni to kwini ntiro lo
na ni rile career exhibition so no va mention a di careers then but ma mention a ka wood machinist I was like hey ntweking ntwe then I wanted to know more then ga tsiva ka nya gola then ba mbutsho ri ntwe itsa maso then ka ithavela
okay
ka tsama ri ha ntweki career yaka
all right rulani
ah mina makhelwane wa mina I mean, loya tira kula so information and kota ku ikuma ka ri nkari ku ri loko ni lava ku nghena ka to be wood machinist ni endla njhani mabona
ani must work 48 hours ku tirwa njhani okay mita spend 2 days na a wood machinist nkari wa nwana ku butsa swibutso hinkwaso leswi mina ku ta switiva ka ntirho lowu ane
ya
minga tsha mi mhleketelela swilo swi lava se mi kuma timhaka kahle ne okay ni ta mi nyika swikipa swa show ya hina ni kombela mi famba mi ya swimbala then ni ta hlangana le ku nga na movha wa hina ne okay
wa kuba Jonzi ba hlangana na mentor ya siku ntsena endza ka mavengele ungasuki kwalano ha vuya sesi le inwani ya ti plant le tiraka hi maplanga la hadza nini a hi voneni ku ri swi famba njani na va Jonzi
vito hi mina knowledge maluleke ntira a le impopulamba product emina factory foreman na wood machinist ni na vaenda va suka ku Ochre High School lava ta ku tiveni wood machinist ku itira njhani na ku so miliyona hi yoxe yi operatisa ku yini na amukela la leyi mpopo lamba product nitwe ku mi lava ku va ti so machinist so i ncini lexi endlaka ku mi tsakela ntirho lowuwani na ku va mi twa mi ri comfortable ku mi nga hlawula khari yo fana leyi
ntweki tsivava ku ri o wu dyela sevaka lerato
Mina ni munhu loyi a rhandza ku tirha hi mavoko kahle kahle ene na swi kota ku tirha hi mavoko ya mina ndzi yimiserile
i wood machinist leswi va swa ku munhu wa xipa kambe kambe a muda wood into different shapes for practical uses so loko ni vona ku involve these skills experience ku tiva so no lava ku tiva mavoko ku ri tiva le experience yinci
mina na malembe yo hlanya country ande ka so mil na experience yana yo hlanyana hi ku ya hi matirhelo ya kona from general worker operator na position tin'wana na tin'wana leti nga kona ande ka so mil so loko hi vulavula hi position leyi vange i wood machinist ni twisa ku va yi va kha ku voma ngopfu ka machine operator ku na ti-operator to hambanahambana mara loko hi ze vulavula hi machine operator i munhu loyi a tekaku responsibility ya muchini walowo karhi laha nkarhi wun'wana wu lava ku cuva tisaha leswi vulaka ku i faneke a va ku ri munhu loyi a nga computer ku a nga swi tivaku okay tisaha ta so i tisaha tisaha ta michini wa so tisaha ta so ti tirha ka michini wa so 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 swo fana michini yi va yi ri na mimotro yi tirha ku koka tisaha letiya ku ti kota ku va na xipidi xo kota ku tsema timhandzi letiya swi ya hi ku timhandzi ta kona ti va tirhi ta muxaka munhu so na timotro letiya ti koka hi ti-fan belt so operator machine operator yi faneke a va a teka responsibility ya ku tiva ku okay xo karhi a michini wa mina xi tshamisekile and then ku va na important role leyi a faneleke a yi tlanga ku nga ku report-a loko michini wa yena wu kha wu nga ri perfect so na loko ti blade tena ti kha ti nga ha tirhi kahle i faneke a swi tiva ku okay se nkarhi wa ku ni nga ti cinci so hi swona ku nga ni swi vula ku machine.
So why livela heta career ya wood machinist?
Lexi nga endla ku me ni hlawula career leyiwa a ku sunguleni a ni nga ri interested ngopfu ka yona and from the beginning loko na ha sungula sungule ku tirha as the operator and then from the operator va ni traina ka michini yin'wanyana yo fana na ti-foglift na yin'wana yo ya le store room yo ya ti-show sapena and then ni gina ni ti-improve hi nexe kun'wana ni meka sure ku ni lava ku tiva michini hinkwayo then va gina va swi vona ku okay munhu loyiwani i tikomba a khala ku improve right through se va ni improve na mina ni gina ni va foreman and then va ni yisa a training to hambanahambana ni eka training to ringana four ku ri ka ka ti-educational qualification timbirhi ku nga sida na productivity SA.
If you think about wood machinist, you can do it in the
school. Ashkolweni a swi khataleki ngopfu ku hi ti-subject ta njhani mara lexi xi olovela ku traina vanhu vo fana na ti-soul machinist i vanhu lava va va ku va kha va ri na metse na hambi ku ri ku va kha va nga pasanga grade 12 mara axikolweni ku veke na va kha va dyondza metse ku at least hi kota ku va traina swa ta ku va olovela ku va va khoma michini.
Ntirho lowa ti kona ti-opportunity laha tikweni ra hina.
Ya ti-opportunity to kuma ntirho wo fana lowuwani ti tele ngopfu especially aka vantshwa hi ku vantshwa hi vo va nga na miehleketo yo olova ngopfu ku tlula vanhu vakulukumba loko munhu a za a va over 38 years a ha n'wi teki a ri munhu loyi hi nga n'wi trainaku for machine operators na swin'wana na swin'wanyana ende na employment ya kona a yi vi easy ka vanhu vo fana valava hi ku a va yi ku improveni loko hi va tekela ngopfu.
Okay, so loko ni ri wood machinist ni ta tshama ni ri kwalaha kumbe ku na ti-opportunity ta ku ni nga kula ni ti vona ni ri henhla?
Ti-opportunity to kula ti tele ngopfu hi ku a hlekahle so many operator from 43 ku ta fika laniwani and so vanhu vo fana ti-forestry manager i vanhu lava va trainiwaka ku sukarisa laniwani hi tiyimisela ku va khi improve vanhu kusuka ahansi ku ya faka ka ti-position to fana tita hi ku hi believe ku un'wana na un'wana munhu hambi ku ri ku kha nga yanga tixiyari a nga swi kota ku endlela position yo fana yaleyo as long as a kha swi tiva ku tirhisiwa ku yini na ku va a kha a tirhi ka yona a gain experience nkarhi wo leha hikuva a yi tirhaka yi va perfect.
Okay, vikula leri vutaka wood machinist letiya leyiyo ta ti-machines ta tona so livele ka kona ri xona then ra di vona
hikwalaho ka nkarhi a ni nge swi koti ku ni nga famba na n'wina na yena mi komba so mileni ku va chayisa ku nga ri khale ngopfu lera ra ku a ni ta tsakela ku mi vona so mile yi kha yi ri ku operateni mi nga ta mundzuku ni ta ni ta mi komba ku so mile yi operata njhani na swin'wana na swin'wanyana.
Vadyondzi va hina va landziwe makaya ka ha ri mpundzu swinene ku ya mahlweni va dyondza hi ntirho wa siku a hi voneri ku ri ntirho wa siku ra namuntlha wu va khomisa ku yini.
Na mi amukelaka siku ra n'wi ra vumbirhi ra ku ta cheka timhaka ta somile ku famba njhani mi kuma ni kha ni ri betinile ku lunghizeka timhaka ta mbe ta swamisa safety.
So ka ri fikile leka ri dyondzaka mpeni ta vona ri tirhaka.
Ya somile endhawu leyi yi lava ku munhu a landzelela swi swa safety hi ku nkarhi wun'wana na wun'wanyana hi fanekele langutela nghozi so swi na nkoka ngopfu ku mi va mi mbale magondolo ti-glass na ti-dust mask so ti-glass ta n'wina ti sirhela ku michini ya loko yi kha yi ri ku tsemeni ku va na swiphizaphiza leswi nga hlomukaka sivelela matihlo ku ya nga fayeki ta swo mileni na hina ha swi tivaku ndhawu ya huwa se ku na leswi va swi vitanaka ti-air plugs naswona yi fanekele i swi applyaku ku hungutela huwa liyani ku nga ku dlaya tindlela ra nga ni mi langutisa ku mbale kahle ku mafita ku mi nga tirha so milini laniwa i lunghizela ku yi nga ku vavisa tindleve ku after a long time ndleve ta ta sungula ku va va herekereliwa se hi nga famba a fambeni ya sungula leti sungula kona.
Mushumo wa wood machinist u tshama kani?
Ntirho wa wood machinist wu sungula laha hi kumaka timhandi from forestry loko ti fika laniwani nakona ti va na ntirho wun'wanyana before ti nghena michinini ta khawuntiwa khe ti mejariwa hi ti-size ku na leswi hi swi vitanaka ti-cubic meter i ti-formula ta mathematics leti tirhaka laha leti calculateaku volume ya timhandi letiya and then from there tingena amchinini wo sungula lo vitaniwa ku WH number 1 lo nga na tsati mbiru tsama ku masayiti. From there tingena ka mchinini nwana wa vitana a block machine. Block machine i tsema na yona i tsema ku fana WH number 1 ti hambane hi ma operator na tsata ku le tirha ku lava. From there na mchinini lowukulu va vitana a 6 head i tsema ma planga leti sayizi leti ti humaka to fana leti ti nga laniwaka tipani leti to fana letiwani. So from there hi yisa ka mchini leyi va nga heti cross cut ka section yo excel hi laha ku nga na a packing process yi endliwa kona na xipacking. So from there ti teka hi forklift ta tshama haleni.
So ku vula lavulela ka ti-cubic meters which means your mathematics is important mo mirogeni wa wood machinist.
Yeah, mathematics loko mo tsutsuka kahle tolo loko ni mi hlamusela ku ti-subject leti lavekaka a swi katele ku hi tihi mara ya important ka vantshwa i mathematics. I mhaka ku yi ndla ku munhu a va na miehleketo yo pfuleka tanihiloko hi tirha hi michini leyi lavaka ku adjustiwa yi lava ti-angle yi lava ti-size. So na ti-cubic meter ku na ti-calculation to hambanahambana ku na ti-cubic meter ta timhandzi leti calculateku ku na ti-cubic meter ta ti-end product leyi hi ti endlaka leyi na yo lava ku calculateku. So it's very important ku va na mathematics no tiva ti-calculation na measurement.
Se mina na ta tiva ku ri laha ka fitri ya n'wina mi tirha hi timhandzi ta njhani kahlekahle kumbe maplanga ya njhani.
So mill kahlekahle yi na yi wela under primary activities leyi nga yi tlasiwa fayiwaka na ti-farming na leswi hinkwaswo hi ku hi na section leyi vitaniwaka forestry laha ku harvest-iwaka timhandzi laha ti wisiwaka ti tsemeleriwaka ti-size to ringanela ku ti nga nghena michinini laha ku ndliwaka ti-size to hambanahambana sometimes le ka forestry ku ndliwa ti-transmission poles leti ti welaka under primary activity. And then ku va na ti-saw logs. Ti-saw logs hi to ti taka emichinini na ti-sawmillini laha ti faku ti tsemeleriwaka ti-sayizi. So loko ti-product leti ti produciwaka hi ti-sawmill ti yaka secondary activity laha va fikaka va endla ti-product to karhi leti va nga ta tiyisa ka tertiary activity laha ku ya ku kumeni ka bio product leyi nga ta xavisiwa as the product yi huma a sawmillini. So hi laha loko business yi kha yi famba price yi suka ku le henhla yi hakela ku vuya back to the primary activity.
Ti-challenges leti mi hlanganaku na tona as a wood machinist on a daily basis i ti-challenge to fana na tini?
Ku na ti-incident leti humelelaka especially loko munhu a lose concentration because michini leyi tirhaka hi yona is very harmful. Michini lowuwani i cross cut so u nga tikomba u khari yintsongo ka hi sayizi ku tlula michini leyi akhi yi langutini leyi huma kona mara michini lowu a wu lava concentration is very dangerous mhaka ku saha ya kona yi humela rivaleni va tryeni ku yi khavhara laniwa mara loko wo hoxa tintiho laniwa ku kha ri on wa tsema so u lava concentration loko i muvha mapulanga ya wena i fanele meka xoko yandlu ya wena ya sa yi va yi kha yi ri low every time. Ta vula ku loko ke ri chayisini plangeni ya wena le plangeni ra wena le makumu measurement wa planga ra wena kusuka le ku fikalaniwa ku ta va ku ri 1.550 so a hi voni ku ta wena mahito yo rini i ta tsumisa kwini and then leriya ri va ku ri kha ri sale le ndhaku a wu ri teki hi laha michini wu kha wu duma a wu nghenisi voko laha i ri pusha hi laha kule laha so then ri koka swa se ta masaji ya wena. Okay, se hi heti siku ra hina ni swi vonini ku mi hatla ku khoma swilo hi leswi ku tirhisiwaka hi swona handle ka sawmill and then na la cross cutting vanhu vo tala va hi tirhaka na vona swi va tekela nkarhi wo leha ngopfu sometimes swi teka va ma 3 months ku va a kota ku tiva ku ti-size ta hina ti hambanisiwa njhani michini operatisiwa ku yini so I wish siku rin'wana mi ta tirha na hina na ti-sawmill.
So ri lava opportunity le ri filo yona ya to vona ri moki u xumiwa yena
na it's my pleasure na khensa na nkarhi lowu taka loko mi lava ku dyondza swin'wana so milini ma amukeleka khensa
vathomi u tshamayile jani
Yeah, day one it was better, but day two there were some challenges there and there, but I was able to cope. And I got up and learned the process.
Uh-huh. Day two, there was an experiment. Day one in the experience, so day two we were experiencing, doing some experience.
Then
lastly, Rabona Raikatarang.
So, me Jonzili, me Taki, Lukum, Jonzokari, now you understand what this career is all about. Impel, Block business, Layata,
my own. You love a good team, Miss Lacasikas. You love a good team, Miss Lacasikas. You love a good team, Miss Lacasikas. You love a good team, Lugu experience kare ikina is the more na wena ikina ku skills.
Okay, nita komele guys. Thanks for really feeling again lo nake.
Thanks.
Okay.
And, thanks for the opportunity.
You're welcome.
Thank you.
I'm really happy.
Mutaleri na wena wasibona kuba dyondzi va hina va tsakile swinene hikuva swi kona leswi va nga swi dyondza eka siku ra namuntlha u nga rivali na wena u nga hi tsalela kasi hina hi ta ku hlanganisa na vanhu lava nga ta ku pfuna hi ntirho lowu lavaka ku wu tirha hi nga se famba a hi dyoneni ku ri munhu a nga pfula bindzu ra njhani hi ntirho wa ku fana na lowu.
Na ke Abraham Mafa, lebitso la khampani ya rena ke Bokota Trading Enterprise. Re go rena go dira dikapa tsa urulela dintlo. Business ya rena e thomile ka 2007. Ke kereile this knowledge ya how to work ka gota go Merensky. Mo ke berekile ngwana of over 20 years. So bontsi ke reka ke no rekisa on my part time. Fitela mo kile ka bona gore o ka re mere go dira ka nako e nnyane o ntswela mogolo a o feta o kipa o busy le jetsi ka moo. Then I had to resign o Merensky ka yo thoma go leka o nyako kareka ka bona. E re sa thoma e be e le boimanyana because industry o ka e lebelela e be e rana ka batho ba shuu jwa bo mora. So and ba bangwe ba na le masodi a bona ba kgona gore tsone masoding a bona go nna gore ke kry-e access ya go kry-a dikota it was tough until 2009. Well, we refer that option. Now we can start getting timber from them. We have really six. Now than we are 53. In the industry, it's not necessarily that or cover the resources. The most important thing is to know how to deal with this thing. Because Oga level the type of machinery here we rigisang compared to machinery we rigisang with these other big guys. That if a ban la hula ya rena sa le minya mara ya khona ibe rigisa mo loro ra khona o ga kitimisana la bona go nna ke so advice nga fa wa swa ba ba nyoko tsena ka mo industry gore aba thoma aba le ke gore ba go ba ska tshomela go di because o ga wa thoma ga o di mo o sine no wa o ga se wa ba le tsela ya go rwa ka.
Vahlaleri eka nkarhi lowu nga hundza kumbe swiphemu leswi nga hundza hi mitisele mintirho ya ti-carpenters na ti-cabinet makers i mintirho leyi fambisanaka na ntirho wa siku ku va munhu a nga endla swilo swo saseka hi mapulanga hi marito yalawo ni ri a hi hlanganeni nakambe vhiki leri taka kona kwala ka SABC 2 mi nga rivali 48hours@sabc.co.za kumbe SABC 48hours ku nga Facebook page ya hina hi tona tindlela ta ku va mi tihlanganisa na hina kuma ka mina n'wamixwana na vatirhikuloni salan kahle.